Kambu Jack and Buzi.
Diagala, Kitty Kano Capia, Mugeda Agabia, to a Jacochi, Kangu Jack and Buzi. Wajakobuzi, Mbansu wira kiro ate ompa nkoko erompa butono kititi zenga ntoma.